Awufana zinhlono umona uhlala njalo ufafaza umoya ongcolile ubulala amakhono isono. Angivele ngikhumbule emuva umama wami ngitatamisa engihlalise emhlane ukuze ngikwazi ukuhlakanipha. Kumama sasibabili namanje mina nosisi namanje noma nini sohlala simbili. Impilo ilusizi kodwa kusiza ukhona ondela izibi lamanzi achithekile cima lomlilo. Awuthi ngivele ngivule ikhasi elisha ngivele ngithungile kabusha imbeletho ngithumele umlayezo omusha. Ingane engakhali fele embelekweni ezabelweni intandane benithi senzeni, senzeni. Safaniswa nozenzeni sifeleni, sifelusheleni. Uhleleleni bowuthi kuhlezi bothekeni. Yini ngathi uhlezi endleleni sanokuthembeni. Ulahleke endabukweni ulahlekele endleleni. Ufake izandla ekhwameni then ubuza ama-question amaningi bocabanga ukuthi kwenzakaleni.
Oh mama wami ngiyibonga impatho yakho. Wangikhulisa uzama ungena lutho. Empilweni yami nguyithemba lami. Even though ilanga lingaphumi entshonalanga namangisoze ngikhohlwe uwe.
Sure. Mangibuka ungijaje mfethu kude lapho engisuka khona. Yeah. Yebo. La mpuma khona ngangibuka umjaji mfethu kude lapho engisuka khona. Yeah, la ngisuka khona ngangibuka umjaji mfethu kude lapho engiya khona. Yeah, yebo, la ngibheke khona ngangibuka umjaji mfethu kude lapho engisuka khona. Yebo, la mpuma khona bonke bafana banguka bangihleka bajaja lestudy sasilungu. Ngoba siyabanda le study bafana ngiyatshela one day kuzolunga. Mina ngiphusha le mpilo banda ngiyazama ngiyangakhona. Buza nomkhulu engakutshela fana ngiphuma le nyube Japani. Jayijikelela ntu siloshide killer the mula the best. Inja kamkhulu kwemfana ngidliwa ngilona i-bri pair. Dala ngiphusha ngebanda ngibatshela bafana bafunile ukuva bafana ngiyatshela nizoshifa nizogcwala nizombona lo siloshi ma ngifika ngiyashaya. Biza lo mdali ngempela bonke bafana bagcwale ngosilushi. Yeah, inja kamkhulu bafana phuma emakhaya ngidlala amasi. Yeah, ne-flow itha njengamasi mfana seguleni. Gcwala ngami sengibagcwalisela njengekane empompini mfana kithi. Lona usilushi phuma ekathi K1 bithi die one ugadli gadli udida amasok mafula kuvaliwe gcwala ngami. Mangibuka umjaji mfethu kude lapho engisuka khona. Yeah, yebo, la ngiphuma khona. Mangibuka umjaji mfethu kude lapho engisuka khona. Yeah, la ngisuka khona. Mangibuka umjaji mfethu kude lapho engiya khona. Yeah, yebo, la ngibheke khona. Mangibuka umjaji mfethu kude lapho engisuka khona.
Man, my surname is Vurvai. Kunale story mfuna ukukusherela sona. Ugogo wangitshela okuningi ngomuntu kawo. Nganga understand ngoba ngangisaseyingane. Sengiyabona manje sikalili yagilaza lento. Bheka abantu ophila nabo ukuthi banjani. Ikakhulukazi labo sondelene nabo. Labo phila nabo. Labo tshela ukuthi bona ongakhuluma nabo. Bona bayingozi. Bona ama-first iposidi. Bona banejelasi. Banye bakufakela isinyama bakuhambela nenyanga. Bakufisela ukude bahlezi bekhifa bekhafula ngawo. Wathi ugogo wami akekho ofana nawo. Wena mzukulu wami uNkulunkulu uhlasela ngawo. Bantu banamhlanje abasalifuni leqiniso. Kodwa phela makhulumu sengahlela leqiniso. Kodwa kungcono ukufela iqiniso kunokuphila ngamanga. Umona uvele uvuke kulabantu ungaxabananga. Ungamsukelanga, ungamphoxanga. Lahleli nithiza lami lathi siyabonga. Labantu othi abangani bakho hoba bona bayingozi. Mangibuza ukuthi meneri usho ngani. Wathi uyakhumbula nitholakala nama-drugs. Gekho wamanawe bonke baphikela ngawo. Wasidonsa isigwebu wedwa gekho waya wayokuhlola. Gogo esukwa i-onde lakho lize lashaywa i-stroke. Solecabangana nawo manje phila ngemishini kadokotela. Ngesimanga sakho nemifold yakho. Bonendaba nabantu abanganandaba nawo. Awubeba kwenza ithulusi bahlezi bekusebenzisa. Awubeba kubiza zoba umnyama izone zakufundisa umuntu lala phenduko kwesikhumba sonwabo umuntu kufundisa okuningi umvuka ithiza lapho akumele ufunde ukuyimela ubele ifuture yakho uyeke udiphenda kwabanye ubheke ikusasa lakho umzimo bamadoda kumele uyele emfani ingane engakhali ifela kweyamama indeleka insuka ayifani akumele ubekeze ungajahi ubuda phamba akumele ufunde ukuphanda ngengqondo uyeke ipride ucele nakubaba umdala uvakashele ibandla uzoshada nombani yeke ukuhlala emakhoneni ushiyele zindawo uzosala izindalo uvule elinye ipheji ilayifine nombolo ko-exercise labafuni nesenke liyasetshenziswa noma linezimbobo mina inkunzi evele ngelunda lapho esibayeni ngesando samadlebe sifake isipikile ekapeni sikhule ngozola 7 kanye nobrand sange sicale ngokubhema sicale nge-respect iwona ma-2000 agwinya le-respect mama ubeka u-1 rand yena ubeka u-5 rand bekumnandi mzukwane abantu bebaphilelane isisu somhambi besingangenso yenyoni bengagxekwa ohluphekile begxekwa nokucebile bafika la bengeke ngababiza ngamagama bakhipha lento efihlekile kuthiwa umoya manje siphila nayo seyizijwayelekile imizi eminingi mama ubuyela iphila naye Justin, misho nasempaka
Ikuphi themba lami Siuphi sandwa sami Sengihambele nale nalena Ifuna sabu bamba lami
Especially baby boys, we need our fathers for their guidance, but sometimes they ain't here, my nigga. We go through tough shit. We need them. Yeah.
When I say you, Baba wanted to come back for you, but the other line, so Mama never wanted to withdraw. I made an order with the court. Angeke ngisahluka, angeke ngisabuya, angeke ngisakunuka. Ingakho namhlanje ngizehlisa ngizama ukubuya. Noma ngazi lelo langa ngeke lisaba lula. Lelo langa seladliwe la ngokwamazola. Cela wazi indodana ubaba uyazisola.
Ikuphi themba lami.